nitakuonesha kisha saa yote. Sina kitu we dada, ila nitakuonesha kisha saa yote. Money, 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 money. Sina money, money. Money, 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 money. Sina money, money. Money, 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 money. Sio shida ma. Money, 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 money.
Kitu we dada, ila nitakuonesha kisha saa yote.